Nā, kāri ko atu, kāri ko mai I te whakapapa, hei pai here I ngā āhuatanga katoa o te ao Māori. Hei tā te pūrongo a te o Kiwa McLean, kua puta he hōtaka matihiko hou, ko Āhau te ingoa. He hōtaka matihiko e matihiko ana I te whakapapa me ngā kōrero tuku iho, e whakamana ana, e whakakākahu ana I ngā ingoa oroto I ngā takiaho whakapapa o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kia tahuri ake tātou.
He whakamahi te hangarau hei purutanga kura ka mehameha.
If we aren't actively capturing our stories and our history, it will be lost.
Ko Āhau te pakehi e tūhono ana I te ao matihiko ki te ao Māori. Ko tāna tino kaupapa he whakaemi ngā kāwai whakapapa. O te hunga e hiahia ana ki te whakamatihiko I o rātou hitori. Me a rātou kōrero.
The countless individuals that we have been interviewing over the last 12 months have told us that they don't know who they are, they don't know where they come from, and they don't know how to connect, and so hopefully Āhau can help.
Tuia ki tēnā, he mea whakatū te kaupapa nei te nui o ngā kaumātua e kore hāhā haere ana.
So a lot of their knowledge is passing with them, so there isn't a space or an indigenous platform that helps us capture our own whakapapa our own way.
I whakatūria Āhau I te tau kā pahure, koi nei ana he te pakehi e aro ana ki te kaupapa nā te Māori mō te Māori. Kia ora tonu ai ngā kōrero, haere ake nei.
There does need to be some protocols and safety mechanisms around whakapapa to help empower individuals to share their information in a way that suits them. And I don't believe that the current systems on the market are designed by Indigenous people for Indigenous people, and they're definitely not designed by Māori for Māori at this stage.
Ina mata nei e whakatika tonu ana rātou kia rewa te tau pānga matihiko, me te āwhero kia whakamānutia a te rātou. E kia ana te kōrero tōringa ki ngā rākau a te Pākehā hei oranga mō te iwi. Te o Kiwa McLean, te karere.